Kua mate te kō hunga hunga e rua ngā tau I ōna wharanga I huāke I te patunga ōna I here taunga I te tīmatanga o tēnei wiki. No te pō nei tauatama nohi nohi I mate ai I te wāhanga wha omo omo o te hōhipera o te matau a Māui. I haria ia ki te hōhipera I te tīmatanga o te wiki, āhe ai ki ngā prihimana I taua wāra e hari I te mea I whara noi ho te tamara. No muri mai ka hāmenetia he taiohi te kaumā whitu ngā tau no Rotorua mo te patu kō hunga hunga. Kua whakai te kōti kia tapu tonu tōna ingoa, ā kai rō whare here here ia tai atu ki tana tūnga anō ki te kōti a tērā marama.